Samsoni tau ha ya molata hai tate dlamene e kopane le ena a letseleng e re bebele ha letseleng ya ba tau ya hla tau tse dingwe di bona ho bana o tseleng ha o sena mo yang ha ona ntho lwantshang. Every time you find your opposition, you discover your opposition. You will never know what you are carrying until it is under attack. Any man who cannot lead in the crisis doesn't know Christ. If you know Christ, we see you in the crisis. Ha re bini fela ba le dintho di tsama hantle. Re bina ho ba ne yena o motle. Motle morena Jesu. O lukile morena Jesu.